And that's the poop.
Do you want a party?
I was like, I want to rock right now. I passed out and I woke up at some place called IHOP. I thought OP stood for
What the hell? You know what time it is?
It's time to do
Nacho Libre is fine.
This is the greatest guy in the world. I used to work at this place called Hamburg. Can I get a
John Freeman was Gordon Freeman. Oh, bosses, this is house, Instead of pretty things, there was
messy pants.
Boss. You were dead.
You should call her earlier next time.
I'm wearing a shirt.
But I'm not wearing a shirt.
These people tax out. Schools out. Taxes out.
Shit
out.
And I'm gonna tell you something.
I'm willing to die protecting every piece of dick that's on my foot.
I'm serious.
She's a ballsy.
That's right.
Ha ho 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 ha